Rola se tsamikela go lorole, Chile se tsamikela go lorole, Tafiki se tsamikela go lorole, Tongomane se tsamikela go lorole. Kuri ditimiso tso ka ditse di tsamikela go lorole.
Conversations that matter to a Motswana.
Ditse ya marapodi na me. O tsurala go rota di siwa ntse hela sa recipe. A itse gore wa go bopama, wa go bopama. Live ya go mora ga ya.
Until 8 a.m.
The Botswana Democratic Party BDP has released a list of candidates who will face off for parliament and council slots ahead of the October 2024 general election. Domkrag announced the primary election candidates this week as preparations for the polls speed up. And today we are hosting the chairman of the ruling party's Communications and International Relations Subcommittee, Kagelelo Banks Kentse, and we want to learn about the BDP's vetting processes and what to expect going forward. Hey, King Banks, welcome to the show.
Good morning, Foxy. Good morning, Rati. And good morning to your listeners.
Several hopeful candidates such as Udiri Levi Sento didn't make the final cut. Please tell us about the vetting processes that led us to where we are right now.
Look, I mean, the vetting process there on our Fox, we must remind Barrage or Isimolo Teka, expression of interest. Expression of interest in a resolution in a reserve palape. Gore modomokra mo le mo na le keletso ya gore a emele ditlhopho tsa peolo tlhokwa a khone gore a bua gore o na le keletso ya go dira jalo. Why did we do that? We did that because we wanted gore batho botlhe ba mo distracting from ward to branch to region to the subcommittee, the central committee, to the wing tsa rona tsa banana le bomme, except for the central committee, ba era ha ba sna go dira expression of interest ba ba gologa mo maemong a bone gore re ne re solofela gore golo mo go tla dira gore ope a o batlang go emela di-primary elections a se ka nna le undue influence ga go setse go tsa go tsena ko voting process. Why am I saying that? Ga o le modulasetulo wa branch kana o le mokoledi wa branch o sena go dira expression of interest o tla bo o gologa mo maemong a gago gore ga voting process e tla e le gore e dirwa ke branch o bo o sa emela maemo mme gape o le mokwaledi kana modulasetulo wa branch mo leemong le ga re sena ntse re tswa jalo ratsena mo legato e le gore madomokraga jaanong ba kwalla di-branche tsa bone gore ba na le keletso ya go emela ditlhopho jaanong ke gone ga e leng gore go kgone go duela ma 5000 le ma 10000 ya re go tswa go branche ba hiwa power ebile bo hiwa power ke molaomotheo wa domokraga gore bo lebela di-application tsotlhe tse di gorogileng mo brancheng joo tsa bo councilara le tsa bo palamente ba dikanoke ga ba sena go dikanoka bo ba tsaya tshwetso ya gore o ke mangara mo itse a re ka mo hitisetsa go pele o ke mangara mo itse a re ka mo hitisetsa go pele ke yone vetting process ya Domkrag re tsontse re ga go le batswana gore molaomotheo wa Domkrag wa re the branch main role during the vetting process is to make a recommendation to the central committee for approval or disapproval se tsara gore the branch may vet someone out but the central committee may vet them in. Or the branch may vet someone in, but the central committee may vet that person out. Therefore, this last decision about the vetting process solely lies with the central committee of the BDP as the highest making decision body of the BDP. So process are not you in here. Me, just to get into your question, don't worry. What does the branch look at when they vet an individual? There's a couple of things. Integrity, maitshwaro a motho gore motho ke mang, how do they conduct themselves in this branch? Sa bobedi ke gore a motho ra mo itse. Have this person been active in this branch? Kana o tla hela ka gore wa utlwa gore go na le peolo tlhokwa ya Domkrag. Sa boraro ke gore a motho o na le commitment mo parting ya Domkrag as a whole. In actual fact, one of the most basic things sa vetting process ya Domkrag ke gore are you a member in good standing? Meaning, you've been paying your dues, which is membership annual fees. You've got a membership that is intact. You have conducted yourself very well. You've been participating in the party's activities, and you have been attending the party's activities, branch meetings, branch general meetings, jalo jalo. Kito redu tele ngorra, bunzi basiba karadi libella. Mika besero se libella mtata tata foksi, sese wotro kwa kwa. Amo tuona wele ngorre. Re batla go mo veta ene gore a ye go central committee gore ye go mo approve a ona liability le setse di letlelwang ke IEC gore ga re sena gona ntse re mo dira candidate ya rona Domkrag melaomotheo wa IEC one a o tla heta ka one mo e leng gore dilo tse dingwe di a letshwelelo tse dire gore a motho ona ke Motswana criminal record khana sepe hela di accusations that have been leveled against him jalo jalo teleng gore e ga re harisa go bofeta ene ke ra tsena ko IEC IEC be mo khanela so ke tsondi o tsendile gore ra ra di lebella gore harle dom kora ga re ba to ba itle di applications ra le some guidelines some tick box then what we go through them to see that can we qualify this person in or can we disqualify them in.
Is the vetting process documented, and if so, is it available for Botswana to appreciate?
It is available for Botswana. There's what you call the constitution of the BDP. Mo constitution of BDP ra ke molao motheo wa Domkrag ja ka ha o ntse mote mo gape go na le the rules and regulations for primary elections, mote mo gape go na le code of conduct. It is the same document, delegore. It contains all these guidelines.
Have you received any formal complaints from the candidates who failed to make the final cut after the vetting process?
We haven't really received any formal complaint. Obviously, I was the one who released the list. And yesterday, as you can imagine, I should have received close to 100 calls. It was there's been any formal letter written to the party. But ke na le tsholo la gore madomo gore ga kana ba itse molamotheo wa bone foxy. Molamotheo wa Domkrag ga go bolela gore the central committee will make the final decision, and the decision is final. Therefore, ke a itse gore ha batho bangwe ba na le ipelaetso ya gore ba ka batla go itse gore mme gone wa ke fetilwe outu. Mme ba itse gore decision e le gore e tsere gompieno yana. It is a final decision. Gore o ye go utlwa gore a o vetetsweng outu is another process that I don't know what does the party allow. Mme gone Domkrag mo le mongwe irena kwa na apply, o na itse gore tshwetso ya go tsewa ke central committee ke tshwetso ya bohelo, because nna ke le Domkrag ke tswa go saena membership form e leng gore ya ntlama entire. Ke tla tlotla ditshwetso tsa party, ke tla tlotla ditshwetso tsa the decision making processes tsa party, from branch to region to central committee and to the national congress. Ditshwetso tsa rona di ntse jalo, they are very structured. Central committee is the highest decision making body in between congresses. So what I want to have one of the more peleletso wa jana kana ha hona le peleletso mo party mo tsonto re bo kwala yone central committee ka hore ke yone tsa ditshwetso tsa bohelo hela jana ha yone e tsa ditshwetso jana tsa bohelo hela gongwe jana wa tla emela national congress gore e go ikwela go yone gore kana ha morago nyana ha le nkile ka fetwa out mix a fetwa out sentle.
In terms of those regions, have any of the regions complained about maybe a candidate that they put forward not making it through?
Remember, the regions do not put candidates. A candidate apply by themselves to the branch. So maybe you meant to say the branch.
Yes, the branch.
Yes, the branch. Yes, the branch. Yes, the branch. Yes, the branch. Yes, the branch. Yes, the branch. Yes, the branch. Yes, the branch. Yes, the ga ke itse ra ga ke bone gore a branch bobe bo kang goregela tshwetso tse dintsi jalo jaaka ga ke go bolelela kana tsamaiso sengwe le sengwe hela rra le yone ya rona FM ga o e joina o sa yana contract ba go bolela gore go thegola ka 8 go tshaisiwa ka 4 ga o sa batle go thegola ka 8 go tshaisa ka 4 o tla se ko o saene contract e orile ale ba ga eso nna nako tse ga ke dikgone ke batla go thegola ka 9 ke tshaise ka 3 therefore le bone branch bo a itse gore ke maloko a Domkrag branch bo a itse gore molaomotheo wa rona le gore go nore tsamaisang go itlhalla from 1966 go itlhalla re le tebompieno o ntse o re tshwere wa bua gore ha branch bo recommendile to the central committee, the last decision lies with the central committee. I see no situation where the branch will ask the central committee gore why re ne re vetile re kentse ene lona le mo vetile out.
Women participation in politics in Botswana is still relatively low when compared to the men. What did the BDP do to encourage women to stand?
Hey, folks, that is a very difficult process, Mark. Kana participation abo meke solo se tlhoka nthata ke solo se batlang thata go Domkrag. O tla ga kologela gore Domkrag ke yone hela party e leng gore ile ka 2019 ya tsenya bo mme ba le batlhano ba tlhophilwe directly from the general elections. The opposition in Botswana ha ile mme o mongwe hela. So we still ahead of them, by the way. Mme thulaganyo ya rona ya Domkrag, it's quite difficult nna ka gore re ka eteletsa bo mme ko pele, because molaomotheo wa rona wa re Domkrag mongwe le mongwe in good standing with good integrity with whatever can stand for primary elections. Therefore ga gona gope mo tsamaisong ya rona gapelenyana ga re ka re nyame ya no ka gore ha mo branching jwa mo godisane go apply le bo mme ba le babedi le bo re ba le bararo a re ntseng bo re ba bararo ba go sala bo mme ba babedi go lo mohela ka go bona re tla bo ri le ya bo re ba an opportunity ene gore se tsare go dilema molao motheo. Therefore we still encourage women gore ba tsenye maina bone go di primary so that they can participate in the primary and hopefully win through the canvassing for support from membership of that particular branch and hopefully win at general elections. I always tell people what Kenya women emancipation and advancing women works in a system able to cut out a proportional representation. Proportional representation, folks, says the proper party and the proper individuals. It's practiced in South Africa. But proper party is actually ANC. Parliament is South Africa is ANC. Multiple on social and electoral. Okadisa members of parliament ba le 452 ANC yone e betsa ma ya go ofisinya bone go luthule house wele gore ke ne tshule tsa bone ba tsara gore ba etsho re file quota ra ya 452 yana mo 452 ona ra go di bala ka bo gare tseng e bo mme ba le 50 le bo re ba le 50. So it becomes easy that way because there is no a direct election of a member of parliament but go tlhopiwa your party. So rona go go thata tota ka gore bo mme le bo re ba botlhe ba na ditshwanelo tsa go ema di primary elections ga gona re khanela bo re gore ba ska ba ema gore go eme bo mme hela mme ra wa itse gore e rile ka 2019 ha re tswana re tsenya bo mme ba le ba tlhano ka direct election ya bo parliament ra tsela jo ra wa ke tsa bana 9 ka thulaganyo ya rona ya bo special elected MP and I think that was probably one of the highest numbers of both men in the parliament. So ra leka ra le party ya Domkrag ta utuna le ne wa leka o ka bona gompieno na gore we have broken the record commissioner bo men commissioner wa presidency Manela Omoholo, Jalo Jalo Jalo, PSP, they've never been occupied by women all these positions.
The list of candidates that will face off at the BDP's primary elections is out. What's next?
So the list is out. The expectations is that in the next 2 weeks, beginning yesterday, we want branches to register membership. And that list will come back to the office and it will eventually have what you call a voter's roll that will then go back to the branches for the verification processes. Parallel to that, we have now opened for the Madam Kona Ote are vigilant for Baka, Chenelaka, Ipapa Chojan, where they can freely campaign. Middle of the campaign, Yarunara, it is managed by the rules and regulations and the guidelines of the party. Hareletele gore motho ha re wa campaigner a be a ka tla ya ka ke le mo ya rona FM ja ma a bua le ba radio station gore wa campaigner o campaigner la go nna candidate ya bo councilor a kana ya bo parliament ibile ga letlele gore a ka bita se go pasa batho a se ba go se re tsibika re maybe a mini rally or a rally sa go letlele se gore a ka dira jalo se sengwe gape se se teng ke gore ga o letlele gore o ka dira any merchandise dikipa kana dikepese di na le sagatlhego sa gago gore o ipapatse ka tsone. Se re dira gore re dibele party ra gore re itse gore kana di-primary elections ke maragana teng a bana ba mpa ga re a tshwanela go lwa jaaka e keterelwa ya cha dilo tsena tsenka tse di bue mo radioong jaanong ra bo re itibela gore ka moso ga o ne o dirile dikipa le dikepese jalo o bo sa kgone gore o atlege mato mo kraga ba tlhophile fox wena bankson o dirile jalo mme dikipa tsa go di ya go tswela di le mo kgaolo fela jalo le dikepese mme re campaignela jaanong for general elections. So we are doing this really to protect the party, to make sure that ga re elwe jaaka o keterelwa le ba opposition le ga le ba opposition re sang gore lwa le bone thatara ka gore re party e mowa o edileng re party e leng gore ra itse gore re kgona gore re itee ka boitlhotlhongwe tse bo rileng. So we are essentially saying Democrats are now free to campaign amongst each other using a method of door to door gore ba kgone go itapaletsa marom gore ga bangwe batle ba tlhophe. Se se raya gore fox date ya rona ya di-primary elections ya nkganga e gaufi mo gaufing mo tsweleng gore thata-thata le mo kgweding ya ga May re tla bo re di bita.
Who's the overseer of the BDP's primary elections and how ready are they for the process?
So we have two subcommittees. One subcommittee is called PEC. PEC is the Political Education and Elections Committee. Go tsong gore tla re na le subcommittee mo bidiwa go the Electoral Board. So tete pedi rate ke tsone tse e leng gore di ya go tsamaisa ditlhopho tsa rona jaaka ga ke go bolela gore tla re ga go dua go dira membership verification process from there we will produce the voters' roll. It will be the subcommittee then the electoral board. Then we will have the process Yarona. We will prepare voters' roll, we prepare the ballot papers. We will have the central committee. We will have the 61. We will have the electoral board.
What is the BDP going to do to guard against voter trafficking during the primary elections?
You know, that is a very important question. In actual fact, it's not even voter trafficking. It's actually opposition members registering in our system. We have guarded against that. We have worked on our membership cleanup campaign for the last 6 months. We've been working on the cleanup of the database. We are going to produce a new membership card, completely different from the one in the internal loan. Right, so we're going to do more than that. We're going to buy some money from the BPF. We're going to buy some money from the bank. We're going to buy some money from the membership card. We're going to buy some money from the bank. We are saying we are going to be giving out a new membership card, completely different from the old one, so that we can guard against these things. Because we know the scheming is happening where certain individuals want to participate in the primary elections to influence the process.
Mm-hmm. Now, one of the constituencies in Maung is without a parliament candidate. How did this come about?
I must start by saying, we are going to have a candidate in Maung East. I think there's been a lot of questions that were a candidate go Maung East. I think it's an internal process. The central committee decided not to decide, but decided for a consultation process. Therefore, at the end of it all, they decided for the list of candidates so far, but to continue with the process of consultation with the branch and the region, there's a special reasons that I will not be able to divulge on radio why there's that special dispensation only for Maung East. But we will have a candidate for general elections or even for primaries for Maung East. Uh-huh. We will have representation.
When should we expect that information to be released?
I think that consultation process, we don't have time frames for it, folks. So we are hoping that anytime soon, in a week or two, we will have clarity on the issue Maung East. But I cannot give you timelines so far.
Do you have anything else regarding today's topic that you want to share with Botswana and Domkrag?
I want to say to Domkrag that we are aware that the process may not have come your way as in putting you as a candidate for primary elections. But we also know that Democrats are extremely disciplined individuals. By itse gore ha ne ba tsenya the applications ba bone ba duela ma 5000 ba duela ma 10000 bare this fee is not refundable. They knew that if it is not refundable and I am not put in the list at the primary elections, I cannot go and claim back the 10000 or the 5000. And they also know that ba tota central committee ya bone gore ha e re ditshwetso, as it has been doing on many occasions, folks, not only on primary elections. Central committee but to both say by long word in the past, yeah, the process is about asking the back on Nami Cook. Both say about Lakoharatom Karakor, Rakoratom Karakana, Lidula, Lidula, Lenet and Rus, Nimia Repati and Ore, Haiti Kinere, and a little my so 80 Yan Raito or Utela Ogaran Hompionagana out of maybe frustration or anger, because such things can cause frustration and anger. Abara and my Lemo Cook. Why it's all Raho Seka Ahi Lilkop? Later after that, let's be exemplary. Make it a Kilabala, Silatazer Silenson, Yarna FM, You've always been a good partner to the BDP. Please continue doing so.
Thank you so much, my king, and have a great day.
Thank you, Foxy, and your listeners.
Hey, Lamus.
Online. Conversations that matter to Botswana.
I give you one. You are a young boy. You want to do one of my dear thing. I want to tell you
about it. You want to talk about my open phone? Tir, my dear thing. Tir, my dear thing. Tir. You know, I get out to get a power, power, power. Go and tir, 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 yo.
Bravo, team.
Freedom Square. On the rush until 8 a.m. Live the music. Yarona FM.